And the Father and Son Award goes to Abamncane noNja. Awungitshele Bhuvungane. Umbalansise nje la. Real quick Bhuvungane. Izinye ingane zakho zingafika kanjani? Kwenzeka la. Ngoba la ekhaya umuntu ufika ufuna ukutshontsha impilo yomuntu, mase zimuphana tender love and care.
Yazi mfana wami wena. Uyobulawa isifo senhliziyo.
Yazi yini mamncane? Ubulawa isona vese isifo senhliziyo kodwa yabona lo. Yiyo. Wena savola. Isikhathi sakho. Angikwazi ukubhekana nawe kanje bamncane cusuka endleleni.
Shaya mina kuqala.
Bamncane cusuka endleleni.
Shaya
suka Bhuvungane. Bamncane musuka.
Shaya. Shaya mina.
Bitha umfike lana lapho Bhuvungane.
Yinthe shaya
mina.
Ngizothela
kithi.
Ngikamusuka.
Okay, enough of the threats. Let's get those guns down.